indlondle nophaphe ekhanda kamenzi daba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika jama lichithekile lichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela ube sibindi uthelezi ngokuthazela umuntu akandaba bemthuka bemxokofula bethu uzwela ithini kayibusa bethi kayikuba nkosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela usodidase inkonyana encane kandaba edidi imbala umphikeleli wensizwa umphikeleli amadoda kwaZulu esephelelwa amandla umaphokophela ebolonga insizwa ebezinikinikana ingabube ndebe zingwe ebonoma ezingonyama ogijima engadlelande ebongaluvivi yakwadada kunonhlahla ogane emandebeleni nani mandebele seniyaguga ndelile eyena bona izinyane lesilo sikandaba ohlambe izandla amakhanda amadoda wathi iwona yokumhlabanela kuyekwagcwadla uvuna zemfula emibili esingesomkhuze esingesothukela nani magundwana ahlale ekhotheni lapha kwanongoma gijimani ngendlelana zonkana niyobikela abangakezwa ithi lukhulu luyeza yebo luyenyelela silifatha nendlovu emnyama yasobhalule izoshisa ikhoda ngeza kwanongoma inkonyana encane kandaba ekhwela phezu kwenhle egazini bathoyile iseno esemkhulu hawu ngathithe ndaba siyahlola kanti ibona abahlolayo intule ebande ngodonga yebo kwabheka uZulu imvukuzane evukuza ubusuku iyabona umama semandebeleni ubheja nodlabakayise phuma kumkandaba kade bekuvalele ungalonda kagabela anganeziwe esono esemkhulu igqutswana shobabezelula sayiphelele enqulwini eyakhinde yashaya ufosta epitoli kwazamvamisa ibhoda indlovweni ebatha kwabamhlophe belungu umbhudu bovu ubheke kwanongoma indlunkulu ehlanyukanyuka ngebhasi kamatematika zazini eladuka laduka yayoginqa ithupha bodwa ngokuthi ubuse ndaba ngoba kwaba
wena wendlovu wena wendlovu ayete
Gitman, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I